Mommy lets me do all the chopping. I like collecting things. Can I show you my collection? Want to look at my bag? My sister used to be Mommy's favorite, but I took care of that. I love cooking. Mommy lets me do all the chopping. I like collecting things. Can I show you my collection? Wanna see what's in my bag? Just stick your head in real slow. My sister used to be Mommy's favorite, but I took care of that. I love cooking. Mommy lets me do all the chopping. Da 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 da